sifumene equation ye line parallel kule line ngu 2x minus 4y is equal to 8 and kwaye igqitha kwi point engu 3, 0. Le line kuba le line sifuna I parallel kulena lonto le ithethe kuba islope sayo siyafana nalena nasalena I line ngu 2x minus 4y is equal to 8. So kuyafana kuba lo mbuzo lo nobuzo kuba uyaxelela phofu ba fumana I line ene slope esifana nalena I line and kwaye le line igqitha kule point ingu 3 and 0. So masibhale lo 2x is equal to lo 2x minus 4y is equal to 8. Sifuna ngokuthi na usolve for uy apha. Sifuna ukwenza uy ebe subject ye equation. So si masithabathe u minus 2x macala masithabathe u 2x macala mabini then sishiyekelwe ku minus 4y is equal to negative 2x plus 8. Dibhalela negative 2x qala yenzeke lenzeke le equation so ifumana kwi slope intercept form. Ngoku si divide must divide ngo minus 4 I term nganye yenzeke sokwazi ufumana uy bangubani. Ngoku sofumana uy is equal to negative 2 my neck divided by negative 2 go 1 over 2 low. So so bano 1 over 2x minus 2 go ba 8 minus go ba 8 divided by minus 4 go minus 2. Koko sino y is equal to 1 over 2x minus 2. So then lento le equation iyafana le leya ingu 2x minus 4y is equal to 8 but ke sibhale ngenye indlela ukuze sikwazi ufumana islope. Lo 1 over 2 si slope sale equation. Ngoko ke equation yale line lithina sifunayo ibuziwe yapha kulo mbuzo izaba ngu y is equal to 1 half x plus b. Yebo? La line ayifana lena ngoba la b akazofana no minus 2. But kodwa ke islope sabo islope zelani zimbini ziyafana. Soba ngu 1 over 2. Ngoko funeke sifumene uphi sokwenza njani? Sokwenza njani sifumene uphi? Ukuze sifumane laphi funeke sibenzela 3 and 0 la point ikuthiwa le line igqitha kuyo ukuze sifumane ntoni sifumane la b. Siyamazi uba uy ngu 0 ux ngu 3 ngoko ke soba no 0 is equal to 1 over 2 times 3 plus b ukuze ke ngoze sikwazi ufumana ub. Then ke into sokuyenza apha so solve le equation njengendlela le siqhelileyo kodwa ke masiphinde sibhale ba 0 is equal to 3 over 2 plus b. Ngoko sibe no minus 3 over 2 minus 3 over 2 macala mabini. Ngoko suba negative 3 over 2 is equal to b. Sifumene ubi wethu. Ngoko kuyafana bakhe sesifumene le equation sifuna iparallel la 2x minus 4 is equal to 8. Ngoko sina le equation ingu y is equal to 1 over 2 is lopu ziyafana 1 over 2x. Y intercept yethu izoba ngu minus 3 over 2. Yabo? Lula kakhulu sifumene. Khangeleka ngathi into enzima but kodwa ke ilula.